Umabini e-ANC kuthiwa besuke kwikhaya lika-Andries ngethuba bedutyulwe ngabanqevu bekhwele kwiteksi baswelekelwe kwindawo leyo yexhwayelo. UAndries bekwa nguye nonobhala webhunga lombutho oonoteksi baseNelson Mandela Bay. NgoFebruwari kuthe kwadutyulwa uceba wakwa-20 uMzwandile Bhoyi ehleli kwisithuthi sakhe. I-ANC wakhabile amahumhum okuba ezi ziganeko kungenzeka zinento nenkomfa yonyulo yephondo.
From our viewpoint, asinankolo ithi ubana ingaba yinto edibene neyiphi na iprocess ye-ANC. Kodwa ke asikwazi thina ukwenza loo determination sisodwa as African National Congress. Sifuna amapolisa ona mawalenze uphando, babanjwe abantu, bagwetywe abantu.
Uninzi lweentlanganiso zamasebe kule ngingqi zokulungiselela le nkomfa zathi zanqunyanyiswa kuba amaphaphu ayephezulu. Ukulawula izixhobo ukukholelwa kunobangela ukuguzula kwabaceba.
The rationale behind them is access to political power, because if you have access to political power, you have access to economic resources. The other issue is that normally politicians don't want to let go of political power because political power protects them. The other reason is that these political killings are perpetrated by people who want to convey a message to those that they are competing with that they must back off. So they don't want a political competition.
Amapolisa aphanda ityala lokubulala. Inkomfa yesithoba ye-ANC yokonyula inkokeli kweliphondo izakuthi ihlale kule mpela veki ukuqala ngolwesihlanu. Nalapho ungunongqo we-ANC okwanguye nomphathiswa wemisebenzi yoluntu babalo madikizela kwakunosihlalo we-ANC kweliphondo okwakayo nenkulu baphathiswa osikamabuyane bazathi bakhuphisane kwisikhundla sikasihlalo. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina ndiseNelson Mandela Bay.